Awurade asomdwoe nka obi biara a ɔte me nka nna nso hwɛ kusie wiesie na me ne wo nsuadeɛ kakra bi wɔ ha sei hwɛ ɔhu sɛ na ɔmususa sɛ wohwɛ videos no bi mu a meyiiɛ no a nakyɛ sɛ ɔmususa koraa nketenketenketenketen ne deɛ sisie ɔmayɛ guy ɔma anyinyini ɔmayɛ bogus baako ne nenam hɔ no ɔna baako nso nii na ɛnɛ ɔmoda akyire ha And then I'm here, imagine say me, could you or my banam no more be dear broker crab? Because if we are or my build some relationship be me no or mono. Eh, Oshena, I said, O Titim in Sahunu. So, oh no, don't Sakon who saw Titino who wounds or no so not try so be Titim, my mouth be a kama. It in enemy, could you or more buy inside the Haseno? And some money or my baby dino. Asɛm ohoi deɛ mpɛ nipa nipa deɛ debi a ɛyɛ ne ɛpa asɛm me charger ɛda ha na mete hɛ sɛ yia na meyɛ me call bi ani baa me ho so na mekɔhwɛ charger yi a mepɛ charger na ma charger fo na charger yi yɛka mu ɔma ka charger no mu mahwɛ ne ti na menhu na mewɔ ha yi a na mahu sɛ biribi hyɛ aboa wei mfo no ho biribi hyɛ aboa wei mfo no ho na mesɛ no bɛtumi ayɛ charger yi a ti me baba be fikire na na mayi because o kaso nyi mbra wonyi o nye nipa na wa ba na nu mayi o ya aboa ti we di age se force kakara bam na me yi ade ewi na me hwa de kropot ya wasese egu honum se charger ne ka hu bia na je se me anga sa medeka ei ba ku ni ba ku apie we ye o je na ade we ye yi abeyo face date us adandan na ba no no because I be farmer ma minyi ba kwa na kadansa o de aka ba ko san hye ho na minyi ma de kropot ye hye ho me suspect se ade no be ye charger na e be ye charger na omo aka so kai ene da ho no ene da ho no eh charger na me de charge phone wo wa cash ne nu ono a wonwe ontimi nwe ontimi nye no hwe just like that wo be yi na mede be ma de sana nipa bibire na brabote e wo abrabo im akaba ko o de ma minja no na menu nsu ade e wa hasi e onkofo bibire wa abrabo no mu a o enema bibire ana omo ajeje ataata omo ni ase a omu ntimi krampo nyusu sa suba we si ye ba adwuma mu a e wo ho bibire aboa we suba e wede na di yeba aban adwuma efo bi mu nsusu mu a ewo ho adwuma no ompɛ ontimi nyɛ ɔno soso a ɔmayɛ mfa obi obetimi ayɛ okutwa bribe na de ahyɛ ne nsa ɔno a wɔnyɛ wu na adwuma no da ho na ɛsɛi deɛ ɔno no contractor ɔno akɔgye ɛkwan no road no road contractor na wakɔgye no ɔno a wontimi nyɛ ɔnyɛ ne yie nso na wakɔgye na nneɛma ɛsɛi just like that na sika no ɔkeka ɛhyɛ ne mfunu mu o ka hye nufunu mu ho nko a ene na guess yi ne mpena sam na ehuna mane ye saa na bibire na suban tie se dia bo awi se mu suban tie no ade no wontimi ndi kura mpo be ka sai no obe ka sai no just like that are ho israel ade nyankopon se se wa bo modi akoje position bi e wa adwuma mu wa akoje position bi wa adwuma mu na position na wa kwa akoje ye no wontimi nyi adwuma na resigning so enye bone amefo mani mra de yenkasa enye bone se bia wakoje position bia position na wakoje ye no adwuma no wontimi nye no wo san de akoto ho no enye bone because o man na yetimu no wo ye mistake to bia obi mpokura no enkwa obetimi ahore inti se wo position bi akotwetwa ame afa o nelson wakotwetwa me afa fire service and fire service for crowd here maako ne bom adwuma yie bibire na no esuo no kurampo ne yechese ebeko akoduru ho so yekodum ja no yebehwe mu a card ne esuo no but esuo ni adentra adwuma na koma ndi akyire wakoje ata na ni ase but na koma na anka so ndi akyire so odwen ni pa ho no ni akyire kwisi ewe wa ndwene ho onde na adwene na ya bo adwene emmo adwene na no koso cha jenem sau kau wakamini wasaya msisi ya kana wako fadi ya brebi ya sewa mekoto charger fufo se mwuzika se minisika onfamu sana bibirina brabotie ọma ọma na bọ ka krampa ọmfa ho odi ọma ni sika krampa ọmfa ho ọma imufu ọnu behuna mane so mu huna mane ọmu brẹ se ọmu ye the youth no brẹ se ọmu ẹmfa ọmu ho isire nipa so ye ye wo sa te bia bi mu sa na ye sakra ade no ye ntimi nya ye ngyan to na de obetimi aye no ọmeye road contractor na je contractor na so the same thing no kwan no wonim se wontimi nya obeye krampa wonye mane nya ye still no wakoje ade nsu wontimi nya wakoje just because of ono ane kakra wa obenya e dia hye ne botom nti suba we nya ye na ipra o man gana no eno kwa ba dwuma ifo mu a e wo ho wo ba asori a e wo ho asori mpokura wu e wo ho dwuma die du otimi se nipa wontimi nya pastor no ofo so a beye de wonye prophet no kra so wa your prophet ana aba bi wurewure nyuma djuma ho do ho nyina position won timi handel so obegye won timi o but obegye israelu ade nyankopon so omwa yi nyina na ye timi sakra yi because e basa e de oyɛ obi ana san su prankrofo obi e pra oman no abara obegye adwuma wo man num se wo ye nanso won timi nyɛ e pra oman no sika so ewurade wie nyina mɔbɔ na on kaiye sɛ de ne humɔbrɔ ɛne ne dɔkɛse yɛteɛ no ɛwɔ Yesu Kristo di amen.